Oharia ge di chano to thieta kura ko gwito Aboseri National Park toke aba Kencom to gumo kiona ino ni irito ni mwena wa thutha na toke ona is how is VP na no tura ke dinaba to kodogo gwito kiseri yani
anto bamiru
I'm going to go to the Korea. Little bit of Korean Boseriton, need with them, get the big guys. Again, to the Tambose, or a Tiogua, no more about it, no more Swiss, no, no, no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
no, no, no, no, no, no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
no, no, no, no,
no, no, no, no,
no, no, no, no, no, no,
Very professional, good services.
Guys, ujeni hapa. Twende muere, twende muere.
Mera.
No, we para para no. Ide to kundu kwita kwa Amboseri.
Amboseri.
Ambo.
Amboseri.
Na paki. Na kuma hapa tukaita idha riu.
Ni muere, idha no kwa.
Oh, takata karaka kwa kwa. Na ndrama kama unaura muramisira kira tribu.
Ndamwera.
Ntura muendelie mwili mugima. Mwima. Mwana ka poster. Oh, mukaraga.
Mukaraga ara.
I'm going to go to the Zumba.
Yawa, we are going away. Koro, jo Kenya Adventures, eh? Trip ni meet kabisa. Sani wa madhu gimoro matin, kendo wa winjo maber, chieng rieny kendo wa biro geek in the next 10 hours. Ngeni wachodhuluo kende tek, eh? Ani luonga ni Okongo Mogeni. Ahero wachni matek nikech utera maber kendo awinjo ka iya ber eh iya okuot gi kongo moro mamit ka iluongo ni JD koro jo kama biuru e trip ni kendo wawinj maber e piny masani ero kama
abatorenda kula rwebo kula rwebo nimo no na maneka ni kuihali ya rwebo Bogi.
Nalapu, kwani azinanga vipi?